Good evening, good evening. And then so a radar boy who by Amaya, who are named my Abishim, Ebisia, and Quanjasem. Now, my bomb pire, sir, a radar and come on your cassia. No more who by will be our one, and there are time for as she shepherd said the barsono, a manner and yeduma, and there a radiadum or betrow and Yamabia, and there I was said, oh, yeah, na and no pun and no yamwa. And I said, no, when your baby cry. Why no oho na mum? Why is that? And they share we ask now. I saw for be brain. I had that. I can't send me a yent to me. And so, and some are any no quarry. And come share answer and fatter. Then a Bible no a can up far. Sir, I saw for no. Now, so answer na me kind transcend me at all. Answer na radia sem no bebano. Be person me can't send me trust. Eh, if we are see, sir, I saw for be sure on come. So I be quite man on obey ye. Obey talka, obey sif, obey se ya. And no end menfa and no end show tree. No end dada, any pubby bray. Jesus are perishing. Any pair bread, ah, omunia and quajesem. Now so I saw for nanka, no mum, a mosho mum, comma, answer, and fata, and comma, and new yang. Now so, transam no, I can't assemble or Jeremiah chapter 6 verses. Tete at impono so tete at impono na yenko dwa so na ye misa bi okwan tenene no na aso bisa ho se ene osofo no ochechro kwan tenene no na wankasa ogidi se onam kwan tenene no so denti na meka sa ene nipa bebre bo ampaye san so koye bone nipa bebre ka se wo ye de esefata wo wonani so nipa ni so nanso urade ni so na nipa ne eye bone. And then I saw for the brain, I had that dainty. Now I saw for an air, sir. Meanwhile, by me, by my mamma and papa would hear me. Tear, I saw my Bible, no, I can find I saw for him. I was 2 Peter chapter 2, verses the number 1 to 3. Yeah, we are near kind 14. No, 2 Peter chapter 2, verses the number 1 to 3. One, they say, now I deal for atro for and so on, man, no, tetin, and I deal for atro for her. Enunti Awurade si ye megina tete atempon no so ye misa okwan tenene wankasa atro kwan o ose ye misa kwan tenene no na ye mfa so ose tete no na atrofo adifo ho afen so ose se de atrefo atrofo beba ye mu chese acheche fo atro fo aso fo mo beda da ye o mo kan no kwasem no mo cheche enkwa kwan no en cheche no kwasem no enne sa aso fo no so beba imu na den no mo be o se wona wode o sei fekusem beba be shemu o se wode o sei fekusem no mo de beba be shemu enne so fo jina ne church o pritia unwa beka se wiase na ye ne dia unwa beka se japade na wanya no de ne ho to ne so no se enne enna wa chance a unnim de besi ade chee unnim sa ade bechi na otiase ana ade bechi na wanka sa unnim o se wode o sai ne fekusem denti asofo no ehuru ewrade akoma esanse ewrade peso ji obi a na nipa nso peso daada nipa de ade buafu ewrade ayi nani o se wo mo de o sei na be ba be shem na afi nso wapa ewrade a oto won no je won no mpo o se wo be pa ewrade a oto won no je won no asofo no nim ewrade omo bo ne din so omo nye de ewrade pe na bisa won se won so a wo sofo na se ne o se na wode o sei a eba ntentem aba won ho so asofo ndi o sei eba ntentem na eba wiase we eba gana sase so adenti na sofo ndi o sei aeba ntente moba yehwe wiase na yehwe gana ha asofo atrofo wa ha papa 98% ya asofo mu mfie urade omo nka no kwasem no enkyre omo bedwa omo popite ni momo kasa omo kokoso se na wiase ne omo dia dabi minu aba me ma me papa minu aba ma wuti emti e wiase no enna ade atwe wa bisa se ɔkyene senne na ade atwe wa bisa se ade ba kye ɔkyena senne na wahu han ya bisa se ade kye a obehu han se wonhu han ade kye ya dia menfa ho nto sɔfo ne so enka ne se sɔfo no no fie wurade da bi ewurade nso do pa ma wo wo ho kwen so hwehwe bible nim memma sɔfo no enda da because asɔfo no e da da tie tu ne se na bebrebe di won na ohwisam no achi hwɛ asɔfo atrofo no enipa bebre ne di won achi enipa bebre ne di asɔfo atrofo no achi ene e bia do ho to sɔfo bi so bai sa asɔfo na di ohwammɔ na nim so no no beboa wo nanso ne wadi ohwammɔ bisa se de nti ewurade mpɛsɛ odo ho beto nipa so se eno mie enka de ode ne ho to onipa so sofo ne enipa te se wa menfa ho nto ne so tie asem no na fa ho to ewurade so o se enipa bebrebe di won achi na mwanti wa beka no kware kwan no ho nsemone esa enipa bebrebe ba be di won achi sika wo benya ahunya dia wo benya nti o se obeka no kware kwan no ho nsemone minu aba minu aba ma mma me papa otie me sofo na odi na chi no bi san se sofo ne ni suban te se ofie urade asem be no ka for nadao tetre no ase na wanam anibra so de in nada asem be pe ho mfa so hwe ase asofo ne na manibra ne nada asem so be pe nipa ho mfa so sofo bi obegira ne popita nim enada asem ne bi nie aka se mepe nipa 2 nipa 5 nipa 10 momo de henda gana 50 gana 20 gana 10 cedi 5 cedi aba no kai hu sa sofo no mfie urade sofo a ofre sika no sofo a ofre sika no mfie urade obehu anso sofo
oda dan kakrakam oda kamu na wo obre sika na de koma no de aye owia wasanso abetwa ntro owia onja ho wasanso de wako hell I say wanna manibra so near sisisem bepa and asofo yesisifo asofo ton oil oil nankasa no tumi ewo mu no awrade se ye de makwa yemfa makwa se eye papa mpo a hye eye papa mpo a enu eho ni kwan sa woton enne oil asofo de oil abo mu pugu nipa ni na nipa ka se omo ya abayfo omo mame ya abayfo omo papa ya abayfo omo busu afo na ha omo enye no kreda asofo ne dada mu yenhwe 14:14 ne se wo ani a aware se ya hye no mama a erinwo bone honda wa dada akra ase inya ntimu ye wo akoma a abenye ne bremu wo ye nuabo emma tio ase asofo no dada akra wona ase ntimu ye no obi wa oni hwe wa onim awurade asemu onim hwe wa awurade mu obeba betre ona asofo betre ne nkwanje sem na wansese fi ne bo ne ho no na wo kwahye ne nkom so bedie na so die na wanyo osra hema mu ho ankwa enye osofo ne din no bebo se wa dada no na asofo ne dada e mumaye ni nda ho na na urade yi ade bi kire me na asofo mu mfie urade a omo hye ntale black ni nipa binom omo adwen ye wo ntanta yes omo nsume urade omo nsume urade omo hye ntale black and white na nipa hye ntale red amoja yo mo nsa mama otu mu se asofo ne dada nipa wo hia se osese wa adwen ene you need to repent bible na kan nsem bebra ehun se ampa osese urade bejo osese urade nso besesa eno bebo mpa osese o mempa igbo na che eno bebo mpa osese o ade ntina urade ansa mempa no bisa ho se won so na waya mawrade bisa ho se ade papa ben na waya mawrade abrabo ben na abo osuma se okogbo adwaman bebo mpa e uko bo akro no bebo mpa e wakwa ya abortion bebo mpa e kai hu se urade on sesam fee sa de no hono obebo mpa ya ko asanso akoye bi asanso bebo mpa urade nim dada ohia nkwagyesem ohia sa osesa wadwen ende ne ochina twasem bi a bible ne ka Ezekiel chapter 18 verses the number 32 Ezekiel chapter 18 verses the number 32 o se Na mini de oriwo nuwo ho anije Ewurade nyankopon asem nie enti monsan na mombe nyankwa Ewurade sina ni nje de owuwo no ho Esan se nipa ni wu no bisa se nipa no kwahe Ewurade sina ni nje ho na ni nje ho se nipa bewu nanso ne nipa wu a na ewu nanso monsan fi wo mbo ne ho you need to repent sesawadwen bone no bebi abone na dwuno ma ensi wa bebi abone na dwuno ma ensi enipa no wadi omo atema che sesamba awrade ho na awrade se wo na obewu no ompe onim so wu a wo ko sai mu hwe nipa ebre wo wi ase hwe se ne nipa a perish people are perishing now so awrade asem na ye beka cho mo asese fe mo akwan gbana ye nka ya de ensem fata na ebetwe na fi ho ye be kan kire no ne yen kan na ye sere ne na ye pia no kom Awurade sin na ni nje sa wo na obewu no ho ntianka be ya me nua ba me ma me papa otie me se se fi wa kwan bone ho kwan kwan san wadi acho Awurade show kan hu so de wakatua bebrew na de wo ye no Awurade ahu no no na waye din hwew na wa ma wo mrese fa sesa na se wantimi ansesa mfi sa mre no de ama wo no ho a kan hu sa asem aton Awurade asem no asese obewu no mani nje ho tianka be ya ka sesa fi wa kwan bone ho Sister, never a danger. Sister, never a danger. Yeah, here, 2 Chronicles chapter 7, verses the number 14. 2 Chronicles chapter 7, verses the number 14. Kase. Now, some man, our bombing, din wo one, so on a bread one once. Now, we're born pie. Now, I should share my name. Now, I send through and I quite bonnet no, so I. Means to make free throw at you on. Na me de won bone ache na masa won yade Awurade kasa Awurade sese yesese fi akwan bone ho na se hwehwe ono Awurade anim na ye bo mpa hwehwe ono Awurade san fi akwan bone ho ba ne nchen a oso no nso be fi soro atie ye nti bone na wo ye ne Awurade ntie wo Awurade ntie wo bone na wo ye no na bone na wo ye no eso aso twe enam kwan so ba nkrofo din na wo sey no kwan kwan sa no wona wanye de awurade pe omoye nema hunu na ne wo mpo wo na wo se wo ye wadan fo de a menua ba menua be mama me papa wo tie kai hu se won sesa mfi wa kwan bone ho nkrofo fie tena na dɔso. You need to repent. A radicist is a few acquired bono, the way to your own Bible. A radic in a Hindi moon su. A radic su cassa in the mojanayaqua. A sofa trofo. A sofa, yes to Christo bra. Or more baby bisano. Pharisee for the person who in Kwamisha for frono. Yes to catch and some monsha yona. Omo hwe yo na kwansha no na wakodi bonsuem na miansa ano na ya nsenkyere ne eso mo hwe hwe nsenkyere awurade be ya eso na hu so betimi asesan awurade pe so gye wo enche na unim da obewu sanka unim so obewu o kyena unim so obewu o kyena chi a anka behu se na eso sesan bai unim da na obewu unim da awurade nso beba na men dwen awurade nda no se awurade mra because won sesan men dwen won se awurade mra because won sesan dan a kire se wa sesan dan a kire se wan kasa wa sesan dan a kire se wa nu ho dan a kire se bone no wagai ojidi se na wu abenya nkwa se wonnim da obewu na wonnim se na wu na obenya nkwa you need to repent ehia sa wo sesa na se wan sesa de a awurade nsu hu na wo dwen hu se awurade mmagye wo awurade mra ntem na wo ntɔ sa na wa sesa de awurade ba na wo bɛkɔ wonnim sa wo nkwa Mema ne ma otrimo da se Awurade mra Me bekan asem bi atro me ndwen ho se Awurade mra da na mum ndwen ho se da chim bi ubewu na wo na ukowu no wo na obewu no ehe na obekwo hwe Amos chapter 5 verses the number 18 Amos chapter 5 verses the number 18 ka se wonde wa wa fie awurade da no hwe ose wa be fie awurade da no se awurade mla mejo no se due ose awurade da no yi be ya wo den odwin wo se urade mbra no ebe ye odan na wasesefu akwan gbane no ho hwe nipa e ble wo wiase akra e ble pe nkwan jese hwe wabusuafo ampo ntimen fa asem no entity won wie oyile wo ma ntimen fa entity won wie o ma me o papa unia no mon sa kirai wo se urade mbra o si due na da na ebe ye odan I say yesum na enye han. I say dani yesum na enye han. So you need to repent today, not tomorrow. Men kasen kakran kakra. When say kasen kakran kakra. Okay, tina wo kasen kakran kakra. Na wo kasen kakran kakra no. Bisa won say unwu. Say unwu betina wo da. I say da no enye ohwe. Se wrade da no. And yo she dia and no dear I was all your day on sister and de sisande na men sisachina isan said dano e dano men gain wonder because ubeu na wu na ubeu no unim baby abeko any pep ble any pen yanko jesem Minu ya share na unam fonsu ntie na ye nsesan fi akwan bana ho se unwuya na unim de obenya omaka se unwuya unim de obenya no hwe unwuya unim se obekwa heaven na abekwa hello unim se na owu a obekwa heaven na abekwa hello unim hwe second chronicles chapter 30 verses the number 9 Second Chronicles chapter 30 verses the number 9. Eka asem bi, eka se na se mo san ba awrade nchen. Ah. Mo nuanom ne mo ma benya mboro hunu. Ose se ya san ba awrade nchen a. Ye nuanom ye ma benya mboro hunu. Se awofo no omo babla botrene a. Emma no nkura no mo awo mo no ewurade betumi ahwe so de ajo mo afi nso aka se wona wo fa won ndomum no nsem na wasan abasase yesu bio na odonfo ne mobrunhunfo ne ewurade mo yankopon na se mo san ba ne nchan a orinyi na ni mfiri mo so ewurade onyi na ni mfiri so da Awurade sɛ na wo sesa na ba onyi nani mfi wo so ɔbɛgye wo sɛ ne ba ampa me nuaba ma wagye w'ahonyadeɛ na kɔ wiase akɔsɛe no honam na awurade de ma wode akɔ wiase akɔsɛe no wode akɔyɛ adwaman mmɔ korɔ ne abosom na wode akɔsom atorɔ na wode akɔtwa awurade sɛ ma ne nsi wɔ n'abla na ɔnanka sɛ ɔyɛ mmɔborɔhunufo agya no Send your banner no tone as a wound child nine. Now, paper on tone and a bed joe. Bla radin chain tem. Says a few are crammed when on a black. Never radin joe. Says a few are crammed when on a radin joe and tem. Na a blabber training, me mammy. Me papa wo tie me bwabla bwa tene. O bwabla bwa tene no. Awurade ankasa be ma o peace. Se safu akwan gba ne ho. When say na lockdown, she lockdown wo. Obi de ne dia akwohye ne boyfriend. Enchen. And now when we are learning in them, we are saying, when so be a boom, when say you are learning being my own pussy, Samuntie, besides saying the bonina, why you know what the firm who are and Hina Beko, when send the own query, you man. Radical say, be a betrim, nanasem, a betim da. wansa wa kwa wo gye urade asem bible ho ekwa chinchin na wa behye dan abeto bible no jese ye ndoje urade asem ontume ndoje urade asem o doje urade na wa kwa ono no te solo hoyi ona wa asase isui o kwa hye hin o ma wa kwan tire wo wani so a wa wie ya no ye owu akwan ya menua ba ya ma menua ba me ma me papa wutie me asem beto wo wo ma mo hell ni su sesesa mo hell ni su sesesa na wo ma mo heaven ni so sire wrade se o ma wo nkwatenten na tumi fa sesesa untumi njina hell ano da Sisantem. Nkrofo asem na ada ya national anthem. Watu saa to saa to saa ende obeka nkrofo ho asem akere wo namfo saa. Ototo nkrofo ano na oka kere nkrofo. Okwatoto nipa na no oka ne num asem kere wo anso akoka kere obi hwe. Awurade akyiwade na wo ye no sesa. Awurade akyiwade ano no nti sesa. Woni mbebi a ogyina. Ana onan krosi asolifie nan krosi abosumsum kwan so. Wontume nsum awura no mba no nne. Ebe anka sesa wadwen. Na awurade ntima ngew. Bom bodin. Nam sunu bia se na onamu no eketu abio ewo awurade ani so oya won se wiase ni na ya ode a o daada ho wiase na enye ode e ntima na daada ho hwe okan sika Peter chapter 3 verses the number 9 o kan sim bi se Awurade ntwe ne bohye ho se de binum bu no se e che no na mbom ama ne bojo chale mamu ompe nipa biara ompe se nipa biara beyla na mbom ope se won hina ba adwen sakram Awurade ntwe ne bohye ho na mum nyenche urade ama omle abone no okwaso di bone no wudi no urade so pese oba ne nchen urade so pese oba ne nchen oha na ukomu no urade se ojidi sa oba bla bwa tenene oha ne bebaba tu betimi afim wensa we yale no Yale na wo ho no enkoda. Enye mpa ibo no, wense wa bo mpa yale ne nko. Ohia adwen sakra. Ohia sa osisa wa adwen. Ohia sa osuma urade ye. Ohia sa obabla botene ne na yale ne be fiu so akọ. Yale ne be fiu so akọ. Sisa wa adwen. Sesan wadwen na yale ne mfiu so nkọ o sesan wadwen na yale ne be fiu so akọ show yale na me ewo so no e adwen sakra e na ohia because so se wa bompa ya yenko a radin hu ye mbọ Na so for na I control se ma chere ya che. Utia ye ye se boni na wo ma urade e ma wo mfi asase so. Na mu ma o mre se fa sesa. Ntra so mpese nipa bi ayera. Na mu mo pese nipa bi anya nkwa. Urade pese unya nkwa. Urade mpese obeyera. Ebe anka sesa wadwen ye ne sisa wadwen dansa de ache because dawo ye na urade show no menye wadwen se ohu de wo ye because so kind James chapter 4 verses the number 8 na urade ka se urade asem ka se mo men yo yakopon no beben mo mo woro mo nsa mo agbonefo na mo nte mo kuma mo amadwen ye ntanta o si am pen urade no beben ye ya wo fro ye nsa ya agbonefo gbane no bebi adu no menu aba menu aba mama me papa oti etwe hu fi hu hohro hu fi gbane no hohro hu fi hu o si abenye urade o beben ye o sori urade ase mo ahwe mu wada urade ase wa gbo mpae wa yi ni din aye e den na wa ya ma no onye ehwe o pe se urade ben yo enye ye so urade su hina ne se won sesa wadwen urade su sesa wadwen ye ne Men ya wagin se once sa wagin raden sube bwa w neni chino. O bwa wa o bwa ma wasa sa wagin na wan kwa haubu. Woma mwa hell ne bre. Woma mwa hell. Men ya wagin sobe kwa rade si a men no no sube ben ye. Ya wre yan sa ya bana fo. Na yen ya adwen yen tanta obi wa na adwen yen tanta ai so suma urade ai so ni software ye cha so ni software chi ai so mo holiness movement abrabo ai so mo everything goes abrabo he uyi wa suma de na akwa ba bia wa hye uyi wa suma de de wa tare atre se wa sesan urade show akuma Urade show akuma mu. Na won sesa ye na urade nso omen. Na won sesa ye na urade nso men. Na kai hu se. Ene urade nso beben. Hallelujah. Ene sesa. Ene urade nso beben. Ti asem bi aka wa ha. Proverbs chapter 28 verse 13 say de okata ne mra to so no ore nye prompom na de oka no jai no wo be hunu no mbo Samson aka first John 1:9 I say de opai bu kan ne mra to no jai no rade hunu mbo na oje no na ha so say okata on mra to bane ne so a Onkwa wani mu abrabom. Onkwa wani mu ahohom fam. Onkwa wani mu honam fam. Ontumi make heaven. Na se o pai na kan mu, o kan wa asem na o jaya. Urade bejo. Megidi se na urade ajo. O ha na na meme nya onwanwa. Because o ha ne de beba. Urade be ma ekwan abeda ho. Meme o ha ne mbu abamu da se won sum urade. Unt men control ho unt men show ho so jina ye che bible ne kan sem bi e wa Acts chapter 2 verses the number 38 Acts chapter 2 verses the number 38 ka se na petro se won se Monsa cha mo adwen. Monsa kra mo adwen. Na mo hina emma wo mbo mo asu. Yesu din mu. Emma mo bwan. Emma mo bwan ne fache. Na mo benya honhon kwankran ache de no. Wa gbo asu awie. Wapie urade do bone ancho wan obaya na wakodi obi atem obaya na wakogba adwaman obaya na wakodi nkonkonsa oba na kudi obi hu asem honhon kwankro na eba no ebehwe wo kaku na mmeboa wo because aka cho se odin kan ka cho se de okoye ni jai wentie asofo na betre tv so nkom hye hunu omo hye nkom a yensem fata nkom hye a emfa nipa nkwankwa gye mu na odi achi osofo kase mene nails da doa na wo mene obi sofo de candles asini tri so asoje agum se enane gu ne ho no na ne problem ukọ sofo ya urade okokun ho osofo ya urade okokun ho asofo no urade hu o mbọbọ no hu akra na di won achi ne so mbọbọ nje won Urade sense atwadwen. Na subo na wabo no. Menfa nkwaye nkwase ade. Na urade mmoja na nyekwa. Na urade ansu. Oha obaye kase. Luke chapter 15 verses the number 10. Sara na mesimo se. Ani je ba onyankopon abofo anim odmoyeni ba kwa osa kira na adwen hu hwe so ye nipa na osa kira adwen eh nipa ba kwa osa kira na adwen a abofo wo soro yinan bomani je esanse nipa ba kwa sesa na se nipa ba kwa sesa ne so ofa so se ni nipa mpempem mu di ahoya de achi Awurade ma odi obedi onye adwuma papa a obie menon so wani men ko tua o tight man trofo asofo no na no kra no enye adwuma ma obie ka se betua tight a me hu fa so e wo so because asofo na ko tua ma no anka no kwa onka no kra Evangelist na kutu ya manu non kanu kule. Tu ya mo bia, ochere chere mkwanje sema. Wankasa uti ya. Unimsa dobe kwa mkwanje. Ensa, unyamfasu bia mfisu. Na sache fiu kwa mbwaneno hon. Sache fiu kwa mbwaneno hon, ne radia. O sa kira abofo ani beje papa na mu yom abeye watu na mu abeka cha osam ha o ye lie na wa ba fie Mark chapter 1 verses the number 15 no kan se ebre no awiedu me yakopon hinde no aben mon sa kira mo adwen na mon gya sempa no ni Sacha wadwen na jase mpa no di. Awurade hinde no se aben afi nso kai hu se. E bia. Onim da obewu. E bia obewu, ye bewu. Na se awurade aba. Mi ni aye nim o. Sacha wadwen bone ni jaye. Ade awurade chini se obe jai bone, o se mo ma wanda adam. Memo beyond Adam. A grandman buffo, feku buffo. I say, I need genuine nipa on Antony the boy for Quanso. No engine after all, defu genabia. No mum, any jail radias and more can kind a radem land drinking where we are nanado. No bear said, do you say, one thing? Auntie Trey. And tis all sheer radias and drinking. Dear. I feel now a black bunny be too pump. Then I make a troll. A radias MC. Since I fool a crown bunny no honor on some mail. Now, old Rowan, Sephi bunny honor on some mail. I'm packed. A radin shell. No yorkers here. Oh, my, oh, my. Baby, I will be a. Riding your casio. No more of my own shroud. Baby, I will be ano. Francis, you walk, I said, never jam in 1 year. Cassette, Bodin Cassette, me. Evangelist, yes. Why would you me? Bodin Cassette, me, and then my jam 1 year. Not chum with you. Naka se mi Awurade ene ma fao na me gidi se obewui e ma me pepa me bwane pesa o gye me fi me nkwagye mu na se se fi kwa bwane no ho ka se Awurade ma ma wo me nsa so Awura ma ma me nsa so a kire wo Awurade men dane wani ma me Awurade nipa ka me ho nsɛm akyɛ. Papa Yesu. Abɔnefoɔ no pɛ sɛ ɔmo fa me so. Nipa pɛ sɛ ɔmo fa sɛ me din. Nipa ahonhomma no pɛ sɛ ɔmo fa nipa so sɛ me din. Ka sɛ Awurade. Meda w'ase sɛ wagye me afiri mu. Wokɔda wo mpa so Awurade gye wo. O ko ha kase bi mu pa Awurade je o. Edumle bi mpo na san ka no maduro kun ho. Nanso Awurade nti wa no. Edumle bi na wonni anidaso, wonni obi obechiche owura, wonni obi obeje wagoro. Wonni obi obeka asem ma wasere. Na ni peti etia wo so. Nansa Awurade atom ade wo. Nansa Awurade ajoa. Mansa saka se Awurade. Bagyan me bɔne ye. Ɛnɛ me gyan nkrɔfo ho nsɛm a meka. Ɛnɛ me ti obi asɛm a memfo obi asɛm nhyɛ me mu. Na me gyidi me di se Awurade bɛyɛ deɛ ɔpɛ ama wo. Men shall tell you in Castle of Holiness of the Bonk of the Cancro for once. Men shall tell you in Quayam Manu of Sumasia Radium Radium Wesley. The man your wife said Radium Castle Ra Metawasi Mammy, my blabber. A radiminum semi won't quack. So for Awurade asem na onna ntew na asem so a obra no mu ye tin sesen a Awurade bejo enipa bebre bre wo wiase obi kra nya de obedi obi nya de obedi o wunya de obedi de obenom bebi ado tribeto a manon so wani memo bi na da o se kwaji skedro da And then my own sass will soon go around this way. Guy, Bonnie. A radding shell, no yorkers here. I had a DC. My bonfire said, A radding pama home, he no more chat out. I'm mommy, ye near my bonnie, what I am chill. No, Joe, I'm fan at my casino. And Catalso. Oh, we are mobile. A radding, we are mobile no hurry in tardier. Radin hu ye mobo Na hore ye ntade wo ne mojanim Na ntre ye din won kwa wo manim Na ntre ye din won kwa wo manim Esanse se o din ni kwa wo manim e be de Awurade me gidi se Awurade atwere o din won kwa wo manim Na wa twere Awurade atwere o din won kwa manim men kwa ye bani bia bio Awurade nka ho. Na yɛ ɔkɛseɛ. Jesus. Amen.